Thank you. freedom. Moto sairira semombe, chachi kondora chozvitungira. Moto sairira semombe, chachi kondora chozvitungira.